Nami bengingomunye obekholwa ekutheni mangizwa kuthi ngihlebile kumele ngibuze. Kodwa ku 2020 ngidecide ukuthi angihluphi nenhlebo yabantu. Angi-entertain inhlebo, angiyikhathazi ukuthi kuthiweni ngami. So ngiyacela this year unyaka oneyinkinga eziningi, ziningi esibhekene nazo. Do not bother yourself ngabantu abahlebile. And if kunothise bonke abantu abahlebayo, abantu imkhovu abadayisa ngabadlwana, uthi uyambheka lo muntu ekuthiwa ukuhlebile, uyabona ukuthi ubani nalo kuthiwa umhlebile. So do not downgrade yourself uzehlise uyobuza umkhovu ukuthi ngizwile kuthiwa umhlebile, ubuthini ngami, yini ekukhathazayo? Do know ukuthi bonke osisabahlebayo, uthi uyambheka ugqoke iwivethi uqoke intuli eyathengwe eParanet Breastin Systemel. Bonke osisabahlebayo, uthi uyambuka ugqoke ilegin eranile. So don't bother yourself, musu kuyikhathaza ngabantu abakuhlebile. Mbuke kuqala ukuthi i-level yakhe iyasho yini ukuthi mina ngingaya kuyena ngiyombuza. Ay, let me tell you again, ngike ngathi mina kuwena ezingiyinkonzo kaMdluli, awusoze uzwe kuthiwa ngihletshwe umuntu omkhulu esivangelini lensindiso. Awusoze uzwe kuthiwa ngihletshwe ku-SD Gumi. Awusoze uzwe kuthiwa ngihletshwe uMakamu. Awusoze uzwe kuthiwa ngihletshwe uBaba Nhlapho, ngihletshwe kwabo uThembiso Zondo. Kodwa imikhovu yabafundisi esishumela nayo ematendeni atshekile ingangihlela. Ngoba abantu abakhulu, abantu abanezinto abadila nazo, abanaso isikhathi sokuhleba. Imikhovu le edayisa ngabadlwane, enesikhathi sokuhleba, enesikhathi sokukhuluma indaba. Do not ever bother yourself ngomuntu ekuthiwa ukuhlebile, ngomuntu ekuthiwa uthe ngawe. Ayi, no, ungazehlisi. Umanje kombuza noma kungathiwa impela uthe, ungambuzi. This is 2020. Asiyikhathazi ngezinto eyingayi-addi value empilweni yethu. Ngoba yonke into engayi-addi value empilweni yakho, automatically iyayiqeda. Do not waste your time ngezinto eyingakusizi ngalutho. Be blessed. I love you a lot.